Icyo nkeneye mu buzima cya mbere numva yuko nogira amahoro maze kugishikako ni ikigo cy'imfubyi na ateriye nini cyane
ni umunyamuziki kandi novuga ati akomeye cyane mbese nubwo benshi batamuzi ariko ku ruhande rwanjye uko ndamuzi n'umuntu akomeye cyane kandi
muri poweshereje sante sana nzobongera urundi runtu nubwo mwagwa kiri fresh aho ni bien boss Amazina banye tanga ndakumana Mujiz ariko umuziki wanje wanyise Munago niyo benshi basanzwe banziko ya muzima bwa misiyo sendo muririmbyi sanzwe ndumwanditsi ariko ikirenze ko sanzwe nkora minijeri nkora mu by'intebe saro ministre ego muri rusange nebyo ndafise ndoto zimwe mu ndoto mfise ndashaka kubaka ikigo cy'imfubyi kandi gikomeye ndashaka no kugira atelier ya mbere ikomeye byibuze ari nk'iyo ya mbere mu Burundi bwo ndetse no mu Rwanda ikaba ari iyo ya mbere atelier ikomeye cyane gose so ivyo ndiko ndakora ubu ndabona yuko nzozishikako ariko sindabona ko ari vuba cyangwa atari vuba ariko ndabona yuko indoto zanje nzozishikako fend off nzozishikako amagara atangohe ndabona ko ivyo ngeze mwo muri kano kanya aho ngeze indoto zanje nzozigerako pe
twaca mu nzira z'amahwa tugwana cyane makaturubahwa twaca mu gitoto cy'urupfu bakatwita ibicu cy'ubuture mu bicu twabonye n'inkona ingona harabariwe tubona twarenze imihura twariye ibikona twaca mu nzira z'amahwa tugwana cyane makaturubahwa twaca mu gitoto cy'urupfu bakatwita ibicu cy'ubuture mu bicu twabonye n'inkona ingona harabariwe tubona twarenze imihura twariye ibikona
so je espesho ndazikura mu kibano nkongera nkazikura no mu buzima naciyemwo niyo mpamvu ndakurapa cyane ku kintu uwo ari we wese ashobora kumviriza akagira icyo akuyemo mu buzima si uko ari byo nshoboye gusa n'ibindi nabikora ariko umuntu wese aba afise ikintu intego runaka n'ingene ashaka kuzoyishikako nje natanguye mpanga yuko nzobanza gukora indirimbo zishika zitanu uwo ari we wese yumva akavuga ati umwana n'umwanditsi yumviriza akavuga ati this is rap OG rero ubu ndavuga ati ndiko ndabigerako narabigeze kuko ndamaze gukora zitatu zine kandi zose ni za zindi usanga amajambo adasa mugabo afitiye akamaro uwo ari we wese mu kibano cyanye muri rusange so impinduka ku buzima bwanjye novuga natanguye ata kintu na kimwe mfise ego bose niko bigenda hari igihe twese dushika ku isi ata muntu afise ikintu na kimwe kibaho ariko itandukaniro rihari hari igihe usanga hariho ushika ku isaba ababyeyi barabimuteguriye by'iwiwe agashika bimeze bien hari n'undashika ari we igwanira je nashitse nigwanira kuri buri kimwe cyose guhera kuri rimwe gushika kwijana cyangwa gushika bwariro cyanyuma nakuze nigwanira so ubu ndashima aho ngeze ndashobora kwigaburira saa sita no mu ijoro ndashobora kwitugwa n'umuntu runaka naje nagira icyo ndamumariye about gufungura canke kwambara ndumva yuko ari intambwe idasanzwe nateye kubera ko naho ransegerereza birenze uko ubona oba ndabikora ariko naje bari habansaba nkabaha kandi ubwa mbere nkisaba nta numwe naronka nanje ico nanga sinaronka ico nanga ariko ubu harimo impinduka nini cyane gose intambwe ndayifise vraiment so jewe kuno mbona abari ku isi n'isi ubwayo muri rusange nkuko biri twese tumaze kubitahura isi ni cigo isi ni shuri isi ni shuri ridasanzwe abayiri ko nabo nabiga kandi bikaba nkako abari ku isi ni nk'ingenzi nko umuntu yo bari savye ndara ahantu azi katari wiwe buca karengana rero yari mu rugo rugwa kitwara neza nubwo azohava haragera igihe abasigaye bavuga tujya umuntu yarafise umutima mwiza ujya umuntu yaritwara neza ujya umuntu vyagenda ku isino igereranya nahantu n'ikibanza hama umuntu no mugiranya n'ingenzi igenda gusa igasaba indaro hama ikikomereza cyane gose naco kintu nitwararika mu buzima bwanje kubana neza n'abantu kuko umuntu tubanye no musi simba nzingo ejo tuzohurira hehe simba nzingo je nawe bizohera gute nico kintu nama nitwararika gukora mu buzima bwanje niyo nagushavuje canke nabwira ikibazo dufitaniye akantu katari keza ndakwegera nsaba imbabazi kugira ngo bihave ariko abantu ntibanyogwa hari igihe umuntu akumva kandi akabona ko menga kubabariye mugabo mu mutima bikiriyo rero cenda bigerageza nubwo bitarije nakwijana
Thank you.
ku mazina banyita Nsabimana Eric ego nkaba ndumugaranisere ibintu bya manager nibaza ko bitahoritse ya munago numu brother wanje ya nkunda cyane kabisa yes turanakorana mbese ya numunyamuziki kandi novuga ati akomeye cyane mbese nubwo benshi batamuzi ariko kurande rwanje ko ndamuzi n'umuntu akomeye cyane kandi ishifuzo ciwe ni kirekire cyane kandi ndamushigikiye gose kurande rw'akazi vraiment arakora bien kurande rw'akazi dukorana neza ya ni sawa nibaza ko ata kibazo na kimwe ndakunda ukuntu aririmba ndakunda inspiration yiwe ya ubutumwa atanga mu ndirimbo ziwe cyane cyane umunyamahoro cyane umunyamahoro kandi bo n'umuntu akundwa na benshi ego novuga ati afite amaraso meza ku bantu ndamwifuriza iterambere rikomeye cyane mbese n'ibyumviro byiwe bitabasha gushika ya kuko ndazi ibyumviro byiwe bifise ahantu bimushikana akavuga ati genda ashaka kuzoshika hanaka mugana nanjye ndamwifurize kuzorenga hashaka gushika
ya ndabona kazoza mvuje n'umuntu akora kubera yuko aho nari ndeje canke yeje ejo buse yondi nico kinyereka ica mbere ko ejo haza naho nyene ari heza kurusha ejo hashize gutyo bikanerisha akajyo gukora gose ndakora cyane ndiyumvira cyane nka umwanya buri kintu cyose ngira nkore nkabanza nka nagisengera ikintu re nyamukuru no uvuga nifuza gukomeza nkora kugira nshikaho nshitse no gusenga kuko twebwe turakoresha amaboko turakora byinshi bishoboka mugabo ugasanga indoto zacu biratugoye kuzishikako ariko about prayer hari kindi kintu byungura sino ndimo ndakora cyane nk'umutima kabisa icyo nkeneye mu buzima cya mbere numva yuko nogira amahoro maze kugishikako ni kigo cy'imfubyi na ateriye nini cyane ibintu bibiri ndumva yuko ari byo tuma mba proud na life you want kugira nshike kuri ivyo kintu cyose se boni intambwe kugira nshike kuri ivyo kintu no bankeneye muri uno mwanya nabanshigikira abanshigikira mu bikorwa byanje muri career ya music kuko no gorufunguruzo gw'ivyo byanje byose nshaka gushika ko nabanshigikira muri mu mpano yanje yo gukora intebe yo kugranisa byose biri mu bintu byo mfasha gushika kuri zo ndoto kwa ari bibiri biba bigoye nubwo tubisaba benshi baravyumva sijya mbere tubisaba sijya kabiri mugabo gira babidukorere biba bigoye ariko ntaso tugumiza koko turizera ko ejo canke ejo bikunda abifise ikintu kinini cyane bifasha cyane cyane mu byo nkora mfatiye no kuri muziki mfatiye no ku muziki mu majambo nkoresha mu kuririmba ukuntu ndabyitwaramwo n'abantu benshi na manarose feedback zivuga ati kwaje je narashitse kuri iki kubera ya majambo waririmba ari indirimbo negeze kuririmba 2020 ya one day ni indirimbo yafashije abantu benshi ku buryo award narazirose nyinshi nubwo bitaciye mu bintu bigaragara abantu ngo bazime mu maboko mugabo bari abantu benshi banshigiki bavuga ati big up ndetse nayitumye kugeza no ngirimo ndakora nivyo ndimo ndakora ama video iki biri mu biriko birava muri yo wande y'amajambo arimwo ukuntu yafashije abantu kubongera intege kumva ko akazoza kabo ari keza mu gihe bakoze cyane novuga yuko ari ikintu kinini cyane gose ya mu bisanzwe entertainment kabisa iragoye cyane gose iragoye na cyane cyane ku bantu baba bacaruka niko novuga cyangwa badafite ubavugira imbere cyangwa badafite ikibafasha hari igihe ushobora gusanga nk'aba ba promoter bacu aragiye ku mbuga ziwiwe aratoye ifoto za Diamond cyangwa zande arasize kuwo hanze tutanazi mugawe umunyempano kandi ufite imana yizi ama nakubwira ati big up urashoboye ukazorindira kwazo kugufasha kuguposta basi ngo agushigikire ubone yuko nawe agushigikiye ukarindira ukabura wanabimusaba gaca gusaba amafaranga ukibaza none bajya bagiye guko guposta ba Davido bantuze mu Rwanda bobo hari cyo baba babahaye nta nuko arana mubona n'umunsi warimwe n'amaso yiwiwe ariko akanga kubifasha wewe usanzwe ngira ngo munateramana ari nigiye bishikuka mugurira moya mugabo akubwirira ku munwa urashoboye ubwira zo bishire mu bikorwa biragoye nico kintu cyonyene mbona gituma impa indoto z'abantu ziteba ugasanga umwe yazizibiye kandi ariwe zogiriye n'ikimazi kinini nico kintu mbona kiduhanze kandi cyane gose so nubasaba ngire ko ndabasaba kubikorana umutima w'urukundo nico kintu cyonyene cyo dufasha gushika ku iterambere ryatwese ko je naye imbere si ibintu bizagufasha jewe jenyene nteye imbere n'ikintu nubwo we kitomufasha basi kizofasha umwana wiwe cyangwa umwuzukuru wiwe ninagura umuduga nubwo no mu arifite nkayiha umwe mu muryango wiwe ari kintu kinini bitanga gutyo iterambere ribandanya ribaho mu isi sino ukoze nka umenga uzopfejo kandi niwapfa abo abazobisigara nacho bikubwiye uzopfa ntiwibukwe kandi ku isi biraryoshye kuyizako n'ubuzoza akamenya ko we wayibayeko nico kintu tuba dukwiye kuguharanira kugwanira cyane kurusha ibindi nimba naraje ku isi umwana wanje cyangwa undi muntu azoza akamenya ati munago yarabayeho yarakoze kino kintu kirafasha n'abayiri kuko nituzi yo tujingene yampeze hari igihe uzosanga ibyo dukora ubu ari byo biducinzira mu buzima bundi bwo gushika ku kintu runaka kuko je ndizera ku buzima buhoraho buhari mugabo bitebwa n'umuntu uko abyiremera wenye nukwiwe so nubayimiriza gufashanya mukundana tugakora tutitaye ngo tuzopfeje ahubwo dukore nk'abazokwamawo dukore ibintu tuzi uko bizokwama byibukwa ya nico kintu novuga ati ndabatekereye cyane cyane muri rusange si mu promoter gusa nshatse kuvuga muri rusange mu buzima dusanzwe tubayemo